zishavu unelewe mpenzi wangu uti jivate usaura mbula zenda bosi njine mivatu uti jivate usaura mbula zenda bosi njine mivatu Ulimewa, tojitamka Yahamba kweli demba na miti mdruma Mkutujua, maba ufarizi shati mwana